Alright, Mtenesaka, Sibongi lapha kwi Boom Shaka, but it's about time. Where were you? Vavas, hey, Nkosi yami. Wawukuphi kodwa Nkosi yami? Hey, ngakhumbula kudala ama producer kodwa ungenzani Nkosi yami? Ngakhumbula kudala amadoda. Futhi. Oh, marona sabuka othembi siyede laphana nentokazi laphana lewo mathosa. Behle kancane intokazi, ihle kancane. Awu siyatshiza, awu it's about time to listen to Boom Shaka. It's about time. Oh, Nkosi yami, kwakumnandi, kwakumnandi. Ah, Nkosi yami, sibonga kakhulu lapha. Boom Shaka, it's about time. I'm Ntana Sekhaya, ke sirecap lapha Nkosi kanye indaba Robert Kelly lapha. Ay, ngizwela ke Ntana Sekhaya lapha ukuthi intetha leyona imhlele madeveni. ngoba imnike ethuba lokukhuluma ukuthi akhulume into ayithandayo ifuna akhulume into yona ayithandayo ngoba umuntu uyabheka kunzima ukuinterviewa umuntu osevele ekholelwe kutheni into wayenza noma ngabe uthi awuyenzanga because kuyayizwakalela ukuthi into athile laphana 100% positive iyazitshela nje ukuthi cha wayenza lento isimbuza nje like just trying to push him to the edge but then he's trying to ukuthi ayicontrol umntaka Robert Kelly laphana aphendule ngale ndlela kweyiyona ngoba naye phela uzama ukuthi adefende isithunzi sakhe yabo ngoba laphana kubalwe ngisho abantu awashada ngisho nabo ukuthi nabo bakhala ngento efanayo right mntwana sekhaya ake sekubambe lapho mntwana sekhaya indaba laphana yakhe laphana Mr. Robert Kelly esekale into sekhaya nje kanti laphana losiye sakuba nehlobo laphana njengama-relationship but that we not recapping for now bese ngithi nje angiyukuthi ikalamuzi ngoba phela vele ngithanga ngikhethe le ndaba ukuthi ngikhuluma indaba Robert Kelly ngoba nayo inye izinto yena akholele kutheni abanye babo ubeke kuma-relationships nabo so ngiye ngakhetha ukuthi angingasale sengikhuluma kakhulu ngezinto ezihlukene kakhulu uyayibona le ndaba uyayithola into engizama ukuyenza kodwa yabo ukuthi ngingasale sengithi ngisuka kwezama-relationships sengiyongena yabo kwezamajele abazothi ngidlala ngabo abantu ayobe une-sathede ye-grind mntana sekhaya isikhathi laphana sithi laphela mibili imizuzu esele laphana uthi laphana kube u-quarter two F5 intambama mntana sekhaya which means laphana isikhathi 4:43 PM kumgqibela lapha mhlawumbe mntana sekhaya 23 March umgqibela mntana sekhaya umgqibela omuhle ngiyathemba ukuthi indawo nengindawo lana ikhona mntana sekhaya nithakazela uhlelo nithakazela isteshi station phone FM futhi nimnandi nimtswempere nihleli kamnandi amakhula box ayathunya indawo siyagibela siyaphambili awu siyobuya ekuseni mathi mama ngibuye ekhaya. Oh madoda, ngiyakutshela mntana sekhaya wakhala umfana thina mama ngibuyi angishiya iscan next door ngizokubona ngomso abona mntana sekhaya into enjengale mntana sekhaya ngifisa ukuthi mntana sekhaya indawo nokuyindawo lana ikhona nibe ne-Saturday yemnandi ngale ndlela yesimangaliso mntana sekhaya kube khona le ndawo yokuzwana nobumbano mntana sekhaya uyamnyathela umuntu osekudlekile siyazi sonke sele kuzojabula uyakunyathela uyamnyathela awuxolise kuqale kube kuwena onyatheliwe uthi hayi ngiyaxolisa mfethu ukuthi unginyathelile ingathi unyawo lakho liphezu kwami. Just ukugwema lento ezenzakala mntana sekhaya cause uyabheka ama-Saturday kumnandi kunje ya sigcina abantu bephuma bethi bawodla imali zabo ngendlela abayedla ngayo ngoba bezama uku-enjoya after i-weekend isonto kade li-hectic during the week egcizeni ngosuku umuntu mntana sekhaya useyalimala useyakwazi useyadutshulwa sikwenza lo sizo etende futhi usho lo muntu lowo i-bread winner nkosi yami beyizama nje ukuthi ithi ukuqaqa igazi nayo ithi zama ukuthi ibuyisa amandla iyazijabulisa egcizeni ngosuku kusebenzeka ngezinye indlela ake sizame mntana sekhaya laphana ngempela ukuthi laphana endaweni zo cimukoma esiye sibekezelalane into kusekhaya esiyazi into kade siyizele uma sisuka ekhaya uma usuka ngicathi uma usuka awusuki uthi wena uyolwa awusuki uje ucupha abantu abazokunyathela bese udonsa imbeze noma iyibhamu noma amabhodlela kepha into isukelayo usuke endlini ekhaya uthi uyojabula kanye nabanjani abajabule cause uma bengekho labo bantu labo ngeke uzukwazi futhi uhambe uyozijabulisa wedwa so ukuba khona komuntu nomuntu akwenze kubaluleke mntana sekhaya ukuthi umphathe kahle njengoba uziphethe wena uma ubona umzimba wakhe ungawuboni ukuthi ubonela ukulimaza awukuba umzimba wakhe ubone ufanise nowakho yabona into engisho mntana sekhaya ukuze sizwane sibe right mntana sekhaya uyambona umuntu uyaphambuka okay fine uyamazi he is not into his senses mhlawumbe useyanda intoxication of your alcohol mxolele phela mnikeze leyo ndawo my brother or my sister ayisekudlekile ngasekuqile namba ngani andifuni ukuthi uhambele ngasekhaya no kube nalezo nkulumo kube nozwano nkosi yami ngoba angifuni ukuqamba amanga utshwala abunacala umuntu onecala utshwala abunaphutha umuntu onephutha and kunjalo nje utshwala abuzifaka emlomeni womuntu umuntu obufakayo awungenzeki izinto bese uthi wena bengidakiwe awungenzi izinto bese uthi wena was not into my senses because I was drunk because kukhona abantu abaneminyaka ewu-50 ngeminyaka yabo ubudala abanekulomnyaka ewu-50 abaneminyaka ewu-30 bewathinta amanzi ampontshwana abakaze bayikhiphe imeda abaze bamgwaza umuntu abaze bamdubula umuntu abaze bamthuka umuntu wena-ke wena wedwa wayezomele understandwe wena ukuthi wena uma ushayile wena kumele kubaleke wonke umuntu nawe babekhaya awukuthi uma ushayile nje uthi uma ufika nje kwazi ukuthi ubaba meshayile inkosi yami engathi angahlale eshayile ngoba meshayile oh uthando oh amancoko awukuthi uma ushayile nje baba uvele ufike ekhaya inkosi yami ukujabula iy'ngane zigxume kube leyanto leyana ukhiphe inyama kosiwe le nto ade uyenza nawe nabangani bakho laphana endaweni kondawondawo awukufike nalapho ekhaya ufike ubaphilise yona ayiphele le ndaba ake ngikhulume nani-ke manje kwemadoda ngoba lento ngiyayazi yenzeka and nizoyiphika ungizonde uma ngizonda cha iqiniso libili yababa vele futhi liyakuhlungu liyababa liyahlapa kunemkhuba owenziwa abantu besilisa angathi amadoda abantu besilisa ngabe umfana kini kodwa mhlawumbe uyadohoza bakubhekile na uthi uyabasiza ngalokuya nalokuya ubaba wasekhaya kunento abazenzayo-ke laba besilisa umuntu uthole ukuthi uzohamba nabangani bakhe bayikhiphe bayocima ukoma uma befinda azocima ukoma badle omavorose badle ostikheni bani bani kodwa ekhaya ikhona-ke efrijini yazi ukuthi kupheke ukhari kuphela no awukuthi uma ufika nje ekhaya noma awuthi ngenkathi nihlanganise o-R20 o-R50 o-R100 uthi niyashisa inyama namagenge uvele ukhumbule umama ney'ngane ukhumbule intombi oyishiyile endlini uthi hey mama ovele uvule lapha efrijini udifroze inyama ushise ma yabo umphilise le mpilo nawe osuke iyiphila everybody deserve love everybody deserve joy everybody deserve being treated good as well as you are treating yourself good ngaleso sikhathi treat-a nomunye umuntu futhi ngale ndlela nawe ozi-treat-a ngayo cause umuntu naye njenganawe igazi baba wami blood is thicker than water hayi bunkosi yami ngiyanicela bakwethu ngiyanicela bakwethu hayi ke mrathi mtasa sky ake nje mtasa sky ngeke ngicela nami ngiyophuza amanzi ngiyazi ngikhuluma kakhulu ngiyaziwa nje awungibulala bengceba ake ngiyophuza abantu mtasa sky angibonge mina nkosana
Shut the door, shut it when now. Young full was me. Yeah, yeah. Shut it when now. That's a papa now. You better cool my cool. You forget Sandy Joe. It's a toothbrush. Yes, I'm a senior arm. I'm cutting up on it to fast up. Ha! Yes, who's so bad? Hey, it's a roll on. Ha!
Yeah.
Izipa phansi tsotsi inkaza esandleni 1 2 3 4 5 Joman yo uzochama uzochama Joman uzochama nyakutshela
Blackstone.
Where you from, nigga?
Blackstone, nigga.
What are you?
I'm a fucking stoner, nigga.
What are you, nigga?
I'm a stoner, nigga.
What are you, nigga?
I'm a stoner, nigga.
You, where you from?
Blackstone, nigga.
Yeah. We are fucking stoners, nigga.
Fucking stoners.
Fucking black stoners. What happened here? You coming? It's not ready. It's not ready.
Came from the Blackstone. Your niggas didn't know where I came from. Your niggas don't know what I am for. Matter of fact, you'll never know my name, bro. Lately, I've been feeling like I'm Rambo. Shooting for the stars with a demo. Niggas think I'm playing games, Nintendo. But this ain't a fucking game, nigga, hell no. You better listen when I talk, nigga. I ain't a new kid on the block, nigga. Been around the block like an OG. Niggas know me that I got it on lock, nigga. Everything I do is amazing. And my niggas getting high like inflation. Baby mama said I'm lacking affection. My actions been getting more attention. My patient been caught up in my rap shit. Your man chick been all up in my section. She twerking, she ain't giving me erection. Cause she ain't the type of chick that I mess with. Let me tell him where I'm from. That way, smoke weed every time I had a bad day. OG, think you better call me sensei. Nigga, I can never teach you how to gangbang. Yeah, nigga.
You better come closer, I'm talking to you, I'm about to take over. I am BM, call me a stoner, it's BX7. Yeah, everywhere we go, we own them, we hustle hard till we even control them. I get on my knees and I whisper my problems, disable their minds, they be going through torture, man. What is the plan? I'm feeding them lyrics, they biting my hand, man. What is the plan? To roll up a doobie, just profit and pass. What is the plan, bro? The plan to make sure I prosper and conquer with rap. Every nigga knows that I'm gonna show every single motherfucking rapper that I am the man. I am BM, the rapper, like Adam, I'm planning to drop this forever. It's really not hard to remember that I was whack, but now I'm better cause I'm a go-getter. Remember, I'm better than you and I pray forever and ever. It's really not hard to remember that I am a black stoner. You dick.
Aibu, black stoners, only from black. Sibe naye next week isizwile udaba olwenzekile ize singeke sisangena too much into details. Kholi gwami lo uzakithi mntaka Malinga nginithembisa ukuthi uyabuya kusinqazi intokazi enhle ngamadoda ithi yinhle ngamehlo. Hey cha, hayi singqazi impela azicamba ngokwazi usinqazi. Singqazi, I hope ugrand lapho khona mntana sekhaya. We miss you, see extension point FM. Sinawe mntana sekhaya until you come back here. Nathi la emsakazweni, la estudio mntana kababa. Asibonge kakhulu mntana kababa, asibonge kakhulu mntana kababa, asibonge kakhulu mntana kababa. Kwazi kwamnandi kwazi intokozo nje. Uyazi ukuthi mntana sekhaya mina nje ngaphandle kwakho angiyilutho mntana sekhaya. Uma wena ukho, hayi bengeke kube nje. Angisenzeli konke engikwenzayo ngikwenza ngenxa yakho mntana sekhaya. Kanti isikhathi apho siqhubuthe ngempela lapha namuye. Thank you.
Yo B, they ready. Let's go.
Right.
I'm feeling myself. I'm feeling myself.
Now,
I'm
I'm with some hood girls looking back at it, and a good girl in my tax bracket. Got a black card and let sex have it. These Chanel bags is a bad habit. I do balls, down Mavericks. My Maybach, black matted. Bitch never left, but I'm back at it. And I'm feeling myself, Jack Rabbit. Feeling myself, back off, cause I'm feeling myself, Jack off. He be thinking about me when he whacks off. Wax on? National anthem, hats off. Then I curve that nigga like a bad horse. Let me get a number two with some Mac sauce. Or on a run tour with my mask off.
I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. Feeling my. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my.
Change the game when that digital drop. Know where you was when that digital pop. I stopped the world. Male or female, it make no difference. I stopped the world. World stop.
Carry on.
Kitty on fleek. Pretty on fleek. Pretty gang, always keep them niggas on geek. Biting through Texas. Feed him for his breakfast. Every time I whip it, I be talking so reckless. He said, damn, Nikki is tight. I said, yeah, nigga, you right. He said, damn, babe, you so little, but you be really taking that pipe. I said, yes, daddy, I do. Give me brain like NYU. I said, teach me, nigga, teach me. All this learning here is by you.
I'm whipping at work. Keep digging at work. I got it. 36 to that real, pinky full of that bounce, baby. Come get you some of that bounce, baby.
I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. Feeling my. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my.
Cooking up that bass, looking like a kilo. He just wanna taste, digging up my ego. Bitches ain't got punchlines or flow. I have both in an empire also. Keep getting gifts from Santa Claus at the North Pole. Today I'm icy, but I'm praying for some more snow. Let that ho-ho, let that ho know.
He in love with that
cook. Why these bitches don't ever be learning? You bitches will never get what I be earning. I'm still getting plaques from my records, that's urban. Ain't gotta rely on top 40, I am a rap legend. Just go ask the kings of rap, who is the queen and things of that nature. Look at my finger, that is a glacier. Hits like a laser.
Yeah.
All right. Lonely. Oh my God. I don't know, man. Into the Shubag and Manja Yashi Saturday. I saw Snana and Pelagon and Loki and Little Mitsu Saturday. Lonely Days. What a nice Lapana as a track, a house track. Lord Mdenesaka Lapana before that one is to Laponi Kimi Natch featuring good Beyonce. But I'm feeling myself. And the Wada Magusha Mantamanjo only Kimi Natch, you know, Beyonce. I'm feeling myself. They're Bonella. They always feeling themselves. Yes, Bonella. Right. I will find you. Thank you.
feel.